Monani, Sanamela, Teresa, Langapale, Brian Fulani.
So last the Suanini, Bubu, guest town clamp, and I'm young engine. Sizo songo wan la skwanini ngamtho la khona futhi la
asiqokeli khona khona la sama sendele endlini sendele endlini
usufaka idlwaba sokuthi sesiphumela ukuya esigcawini la bezobheka esifaye khona nenyongo kanye nomfwehle bese siyaphuma ke ngoku sesiyoyishaya ke esigcawini lapho kanye so bese siqedile.
Hi, uvele phi khaba lo of Imabela's Creations. Namhlanje siqashwe la ekhaya efolweni kaChiliza ukusibenzele ideco necatering. Sitholakala ku Facebook ngepage elithi Imabela's Creations or ukuthola ngepersonal page yami uvele phi VF Club. Space Esportberg, but we travel all over KZN. Sinanama VIP couches. Abantu uthi obhuti mase beqedile bazowabona sesethaphile ekutendeni.
Sise nobani lekelelayo?
Lona ingane kakhazini wami uNonzuzo. Lo ubaba umdele is my business partner. And this is Ulihle, best friend we ngane ka sisifana. And there are my neighbors with us. They are also helping us. I dream team yami le. Okay.
Thank you. Nangu baba uChiliza uNdunge ozonazisa ukuthi namhlanje njengoba sihlangene nje sihlangene ngani kona siyabusa kumnandi umcimbi muhle nangokuba kuchilisa ke okungena ke ozone labela ke alindlale yonke inkulu
ngendaba manje
nokuthola nje ukuthi ekhaya kabani kwenzakalani sibona nje inyama igcwele yonke no
like ayike kunzi kaChiliza la eka wabusifisa ongasekho emhlabeni no mina ngibambele naye ngomfuthu omdala namhlanje usuku olubaluleke kakhulu ke la ekhaya ukubona ukuthi siphile kunje isifiso ushiya amadodakazi akhe amabili uTha umemulo lo wabo ababili siyababonga ngokukhula baze bafike phezulu nasebefike ekulona besahlonipha abazali. Ngiyambala nomuntu wethu basamhlonipha ngoba naye ukukhona ngacishe besivumelane ukuthi basaziphethe ngale ndlela emizweni ukuthi ajabule futhi aziqhenye ngabo. So kumama ukwazile ukuhlanganisa laphaya ukuze kuphume lo mcimbi wokubabonga ebakhulisa futhi kanye kanti baze bafike iminyaka sebeyihlanganisile besamlalela yize noma ubabakwabo wangempela engasekho emhlabeni. So bengesizulu-ke intombazane-ke angeke uyenzela umemulo kanti ayiziphethe kahle noma ngumba ayizwani noma kumbe ngaba ayihloniphi kwizenzo zayo eziyifaka emgqeni ukuthi izigcine ibongiwe abazali. Yikho-ke namhlanje kwethu.
Hayi, uzophuma nje sibali nami.
Hayi, kuvele ithunzi wena.
Hayi, ngeke umfethayise leyo nto.
Cha ke uzenze uzibona kanti awusibona umuntu nje.
Hayi, kubi.
Hayi. Mina ngumama wamadodakazi owenzela umcimbi.
Ngizophendula.
Thabisile.
Phendukana.
Nondumiso.
Ngathi ungenela ngenza. Ya.
Ayabonga.
Ukuyiphatha kwa.
Ukuyiphatha kwa ngoba iphathele kahle. Sengithambabonga. Noma ubaba engasekho. Ngoba wayefisa ukuthi enzele umdala kwa unyaka wakhe ukuthandlule emhlabeni. Kwase kwehla amandla nakumina kodwa manje sengithi hayi angenzele sengibabhaqa bobabili. Ngoba ayiphathe kahle. Angiphathile kahle nami. Kengathi bezomaqulela ukuyiphatha njengoba bekuphethe kanje.
Sekuyalo.
Hanzule, Nizinya. Zulu, Virginia. Chile, Mato, Mila, Senso, Omo. Senso, Omo. Senso,
Omo.
Senso, Omo. Senso, Omo.
I'm going to go to the hospital.